tan biñ may xolé la bëgg dindi tek fé jël len xel li jaxé ba suma la gisé xol fé
I love you, baby, I'm crazy, oh. I love you, baby.